Daf ma ko jaral,
baby bully joy, baby.